alisa bali kahle benila ke alisa bali kahle
sanibonani bafowethu lo bingelelayo umlungisi wangubane abantu abaningi bamazi ngomnyovu yadingela ngidabuka lapha emsingi emabomvini endaweni yadolo cha bafowethu ngithiya nginithosele nanke amanoni amabili lana khona ingoma ethi jabula mzimba osebenzayo khona etikikilekeki lapha ngihamba nomfana wabanikazi umamjeji ushitsheleni mawuthanda cha bafowethu ngoma kuseyi-lockdown nje kanjena sithe cha asinenzele naye ipromo ingoma amalinki sobe sewadedela ubaba Ramaphosa mesekhulumeli wavulize bafowethu lapha nizobe senisibona emcimbini eminingi ama-promotion bafowethu inamba engitholakala kuyona u-073-240-8197 ku-Facebook uma ngifuna ku-Facebook umnyovu yatingela ngubane emsinga cha bafowethu akukho nami ekuningi engizokusho nje kekelekeke
yena ugibela kabili kathathu maqeda suke phezu kwami yena ugibela kabili kathathu yena ugibela kabili kathathu maqeda suke phezu kwami Kekeleke 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 sebenza yo Shavula mzimbo fugese Shavula mzimbo sebenza yo Shavula mzimbo fugese Biyo samzimbo sebenza Biyo samzimbo fugese Biyo samzimbo sebenza Biyo samzimbo fugese
Siyadlula wamanani,